bene gihugu ba singanaye bapfasoni muriko muradukurikirana ku radio canke kumbonesha kure turabaramukije mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi ngenderwako ya kaminuza y'u Burundi yo kuva mu 2022 gushika 2027 iyo kaminuza nyene iriko irarangura umwe mu mirimo yahawe uwo nawo ukaba werekeye gukora ubushakashatsi ugamije gutorera inyishu zirama ibibazo by'iterambere abenegihugu bafise. Ivyavuye rero muri ubwo bushakashatsi abahinga batandukanye ba kaminuza y'u Burundi barabashikiriza. Nkaba rero mboneyeho n'akaryo ko gusaba abenegihugu kwegerana ntabyo kaminuza y'u Burundi kugira ubuhinga bw'ubushakashatsi bafise bubafashe gutorera umuti ibibazo by'iterambere umusanzwe mufise. Tukaba tubakengurukiye Imana ibaheze igihe.
Mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ibyavuye mu bushakashatsi, ubuyobozi bujejwe ubushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi bwarakoresheje icigwa cerekeye ingene icunyunyu cifashe mu isi ndimwa. Umushakashatsi Christophe Niyungeko arasigura igituma bashimye gukora icigwa kuri phosphore, akongera akamenyesha ko ivyigwa vyerekanye ko phosphore itakigwa neza n'ibiterwa mu bice byinshi by'igihugu.
Twagize ubushakashatsi ukuntu icunyunyu phosphore kiba cifashe mu isi ndimwa. Muri ubwo bushakashatsi twari twafashwe mu mugongo n'ubuyobozi bujejwe ubushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi. Twaciye rero tugerageza kwiga ubutandukane buhari mu ukuntu iyo icyo cunyunyu phosphore kiba kimeze iyo shize mu murima nk'intabira. Ni kubera iki rero icyo cunyunyu phosphore twacize ko ni kubera uko gisanzwe kimeze gifataniye ubucuti cyane rwose n'ibindi by'unyunyu usanga biri mu isi ndimwa. Igihe rero bayikoresheje mu gitabira usanga gica gifatana cyane n'ibyo bindi by'unyunyu bigatuma igitegwa kidashobora kuronka ico cunyunyu ku rugero rukwiriye. Ahenshi rero iyo ubukarihe bw'isi ari butoyi cyane usanga ico cunyunyu gica gifatwa n'isi gusumba aho co kwakigwa n'igitegwa. Bigaca rero bisaba rero ko umurimyi abantu bakoresha uburimyi bakwiye kugerageza gukosora ubwo bukarihe bw'isi. Hariho uburyo bwinshi bwo gukosora ubwo bukarihe bw'isi kugira ngo igitegwa gishobore kuronka neza ico cunyunyu.
Umushakashatsi Severin Nijimbere arasigura icari co ubukarihe bw'isi kongera akavuga icokorwa kugira ngo umwimbu wongerekane.
Rero nk'uko mugenzanje yabivuze uko ubukarihe buba bwinshi niko icunyunyu phosphore kiba gike. Aha rero muri aya masi ari hejuru ku misozi ihanamye ubukarihe iyo buva ni hehe? Buva cyane cyane kuko hariho inkukura itwara amazi hamwe na ya mazi ari mu isi igatwarana n'ivyunyunyu biri muri iyo si. Ivyo vyunyunyu bikagenda bikamanuka epfo mu nzuzi bikazotaha bikagenda gushika no mu nyanja no mu gushika mu ibahari. Ivyo vyunyunyu bigenda kenshi ni vya vyunyunyu bimwe bikarisiyomu na manyeziyomu bimwe bifasha kugabanya ubukarihe hagaca hasigara cha cunyunyu bita aluminiyumu. Icyo cunyunyu nacyo gisanzwe kizi yuko kiduza ubukarihe bw'isi. Nicyo gituma rero aya masi yino hejuru mu misozi ari kwiriyemwo ubukarihe. Muti none ubukarihe ingorane yabwo ni iyihe? Nk'uko tuzobigaruka kwa hanyuma ubukarihe bw'isi bwonona kuko ububuza ibindi vyunyunyu kuboneka kugira ngo ibitegwa bikoreshe nubuvuga yuko harimo ubukarihe bwinshi vya vyunyunyu bwa bukarihe buca bunyegeza ivyo vyunyunyu naho igitegwa cokora gute kugira ngo kigerageze kunywa vya vyunyunyu bica bigotwa deri cyo gotwa gifite vyunyunyu na kari na fosforo irimwo abarundi twese tuza kugerageza kurabi ngene iryo gotwa twarigwanya uburyo rero bwo kubigwanya ni bubiri hariho icambere kandi ari cyo gikomeye gose gukoresha ishwagara tuvuze ishwagara iriho ngaha mu Burundi iva mu kuzimu mu bice bizwi vyaha mu Burundi hariho mu Rutana hariyo bita shodoromitique hariho na shokarisitike iri busiga hariho nayandi masho dolomitique ari muzacibitoke Buganda Rugombo hamwe na zabubanza aho nahamaze kumenyekana bishoboka yuko bariho nahandi hoba hariyo iyo shwagara ishwagara rero izana icunyunyu calcium ico calcium kigafasha kugwanya ya aluminium kandi ishwagara ifise igice bita carbonate carbonate nayo icifasha kugwanya ubwo bukarihe bwa hydrogen hanyuma navuze ikindi gukoresha amase amase kama ndavyita uko hari amase y'ibitungwa hamwe n'irindi biva mu nyabarega ivyo birafasha cyane kugira ngo ya fosfor ya goswe kubera icunyunyu kugira ngo ive muri uko kugotwa ibitegwa bishobore kuyikoresha ni nkuko amase asanzwe afisemwo utuntu turendarenda dutuma tuza kugota ya aluminium ntishubire kuba ingorane kubitegwa kuko ari ukarihe bwinshi aluminium ni ingorane kuko ihinduka uburozi kandi hakacazamwo ubukarihe bwinshi nabwo bukarihe bukaba aribwo bubuza ibindi vyunyunyu kuboneka ubwo bukarihe buca buyigota none wakoresheje amase ugakoresha yashwagara uburiko urafasha kugira ngo ubukarihe bugabanuke kugira ngo uburozi bwa aluminium bugabanuke kugira ngo ibindi vyunyunyu biboneke kandi bitegwa bishobore kubikora.